that it's just for decoration. And then it's also expensive. It's very expensive. My culture is very expensive. Also, what I'm wearing here, we call it imbata. It's the tiger's skin. It will cost you about 15,000. And I'm not being funny. I'm stating facts.
Tiger.
You can say that. And then what I'm wearing here, we call it a belt city band. It's also made up of a tiger's skin. And then what I'm wearing here, it's called imbata. Sorry, but odida. And what I'm wearing here, it's called ikon. So all in all, what I'm wearing here will cost you about 25 grand. That's fine. So what you see here, what I'm wearing, it's coming from the way they were wearing in the olden days, Abo Shaka, as you all know that us were a generation of Shaka Zulu. And then there is also an additional there, Kukona Ipeshu. Unfortunately, we couldn't print the picture of how they were wearing it, but at the back you put this, and then in front you put this. We call this Isnen, and then this one, Ipeshu. Sorry about that. So those both will cost you about 50,000. I'm joking. But then I think I've explained the part of our attire for males. And then for young girls, or let me just say girls, I think as you see here, in Ntombi zakwaZulu. And then our mama, I'm sure Nambona, never gonna go mama built without my Kuruvanja. So this is how they were wearing in the olden days. So I can just say, also, I forgot. As you all know, that thing Amazulu, we're all about fuya, inkomo, imbuzi, and all those things. So the attire that Mr. Dlamini is doing there, it's for abelusi. Babisa abelung is long. Headsman. Thank you. But then I think what most importantly is that we are here to demonstrate what we are and what we wear. So it's just that now we're a bit more civilized, you understand? So we have prepared some meals here, and then I'll ask Mama Tato to help me to explain it.
Zulu. Sithi asinamukele kulosuku lanamhlanje sizobungaza imvelaphi yethu amasiko ethu ngingumama nginjena ngiyaphuma ngiyalilizela mangibona nazi izintombi zethu zakwaZulu ngoba banilungisa inkomo lapho njengoba sengikhethiwe ke bantu bakithi njengomama ozochaza ukudla kwethu kwaZulu ithi ngiqale ngala ngizoqala ngesiphuzo sethu ngoba umsebenzi akubona umsebenzi ngaphandle kwesiphuzo nenyama thina ke kwaZulu sigaya umqombothi ubona la enizobona usekhambeni ukuhamba lo sithi awukhombi ukuhamba lapha ukuhamba lo mntanami ya hamba uthela utshwala bethu bakwaZulu. Siphethe la, siphethe namahewu, sinamasi, sinenkezo la. Ngicela uphakamise inkezo, Rosita. inkezo yile esikhangayo utshwala besithela siyonikeza abantu abasivakashele ngemicimbi yethu. Ayike mesizodlula lapho sibekile la lezitsha zethu esiyisebenzisayo sineyinkomishi awubambe lapho dadewethu bakhombisa inkomishi yethu esiyisebenzisayo eyokuphuza itiye eyokuphuza lokho esekuthiwa ujuice namhlanje. Mesiza ke kukudla kwethu sine ikhanda lemvu la. Ikhanda lemvu inhloko idliwa obaba. Kodwa umthetho sekwashintsha lokho sesiyadla sonke. Sibe la sinophuthu. Uphuthu lo lokumama uzamile ukulipheka kodwa la ngiwagayeka kahle ukuthi lenze uphuthu. Sibe nesitambo la, sinojeqe lapha idombolo. And then sinenyama yenhloko la kuthiwa inyama yenhloko inyama yenkomo eyenhloko la sine maqina enkomo ewadliwa kwaZulu nawo ngoba thina ke soZulu sithanda inyama nesiphuzo number 1 kwaZulu. And then uhamba la nomhluzi wakhona ufuna ukudla kahle nje. Sinezoso ngizwile i-tradition yaka Africans ithi yona iya braya thina sithi izoso ngoba siyosa mesiqede ukuhlaba sinenyama ekuzothiwa lenyama le inyama ekufanele iyosiwe from isilwane esisuke sihlatshiwe for imicimbi. So ukudla kwethu ke lokho ke angazi noma kukhona engikushiyile. Inkobe yebo nathi sineyinkobe abatswana nabesuthu bakhulumile ngalihobe umbila omisiwe. And then oh yes le yokuthi ke manje kudliwa ngo gravy watamatisi thina sidla ngoshatini. Ushatini wethu wenziwa ngotamatisi oluhlaza ufaka uanyanisi busu uthi ngopelepele. Yila uzwa khona ukuthi ukudla kuhamba kanjani kumnandi. Ayike ithi ngibonge angazi noma khona engikushiyile ngicela sikhumbuzane kodwa ngicabanga ukuthi sengisesikubale konke. Siyabonga bakithi.